Sohlukana kodwa lento yenzeki obathu bebungidlisile kanti abazi ukuthi mina ngisemathandweni wowendizamshini
I'll come up in my kitchen when I'm home.